ni spy web.
Ay, ngeke bona ngiyangeza ukuthi angena umuntu o computer literate. Wonke umuntu osebenza la kusho ukuthi information yakhe yonke password isila.
There's a $1 million question. Kuyo yonke lento le abantu bafuna ukwazi ukuthi what was the total amount.
Nelson Mandela Bay kwaku 19 point something million. 19 point something million.
So she over 30 so, million kahle kahle.
I cannot run away from that. Yes.
So ngiyabufuna lo bufakazi because I know ukuthi impilo yakho
ngeke angikwazi ukusho ukuthi kwenzakale.
When did you now realize ukuthi kahle kahle I am a hardcore criminal.
Angijontshanga kakhulu futhi mina ngifike namakhadi nje.
Naphambana ngemibono manje yona usenzela into yakho uyabona kusini.
Mina ngitshethe mangabe ukuthi uvumile uzocatshangelwa ayisebenzi leyo nto leyo. Yingakho abantu bephika nje ukuthi uqala umphiko. Isela.
Usosangana kwamampela.
Hey, bese ngisangana. Hayi sigwebo sasanganisa. Hawu ngamuzwa umuntu ekhulu akudlali kuthiwa 40 years uhlala ejele.
Thank you, gives room for more. Sikhuluma ngento efana nalezi. I'm really humbled, my sister. We've been working together. Ababukele our last imbizo, you know, the 2023. She was one of our guest speakers who's been doing exceptionally well nje life in yakhe. So I know ukuthi ngiyanga MC one time ongibiza. You did another imbizo in Richards Bay Casino. It was an epic time, epic moment in that season.
Oh, yes.
So ngicela ubabingelele sesiwami. I know you are a bona fide Christian, umuntu omthandayo uNkulunkulu. Yazi abantu bafike bayibheke lento le. Abaningi bayaconnect, abanye bayalahleka. Ngicela sibabingelele sis.
Oh, ngiyabingelela ababukeli bonke. Ngithi nje ngiyanithanda, ngiyabonga namhlanje ukuthi nje ningimeme ngifike. Thank you so much my brother.
Ngiyabonga. Thank you so very much. Okay, quickly, ngicela senzeni ke house rules yazi ke lapha phansi. We like, we subscribe, and we always follow. And bese siyashare futhi ama videos so that the community khule kanjalo sindlondlobale, sikhule rilekane litlo. So I think your conversation is long before we start a conversation. I see you have written a book as well.
Yes.
So awuzi wedwa uza uphethe umphako.
Yeah.
So mhlamba sike sikhulume nje igama isibongo. Just to set the tone, la ukhulela khona, uzalwa ngubani, ukhulela endaweni yakuphi, before siyongena kakhulu kule nto abayilindile emakhaya.
Okay, uNokthula Dumakude, ozalwa eMsinga, kodwa ke wasihlala eOlundi. Ngikhulela nje efamilini ekholwayo emthanda uNkulunkulu, iside la kamama umawami uMazuma, then kube iside ke la kababa wami. So ikhanje bekuhlale kudliwa nje inkonzo one way. Ngeke ngize ngisho ngithi indlela obeka ustreet ngaye ekhaya, bekufanele nje mawuhamba usho ukuthi uyapi, kunebhuku la ubhala khona ukuthi hey waphuma kungaziwa ubaba ukushaya la ngesibhaqo. So ngikhulele nje efamilini enjalo emthanda uNkulunkulu.
Ukhulele Stout School. So manje wavele waba enye angithi manzelweni baningi la ngithi cabbage anye na izi beetroot izamba so wena waphuma mhlambe bongasi fruits bo vegetable wena. So asike singene kulento because there's a big story and a big article about you and multi-millions of rands. Ngivuna ukuqala nje straight la iqala khona so that singaye kude kakhulu ngayo, and then also leading to a prison because a prison yazi ukwenzeka into eyiningi kakhulu, you know, and kula uNkulunkulu asebenza kakhulu ngempilo yakho. But what really happened for you to become this mastermind now and bakhuluma multi-millions of rands, isukaphi lento, isifika kanjani kula ma-million angako kwathiwa wena bowubhizi ngawo?
Hey, Themba, nje ngingasho ngithi nababukeli emakhaya, ngingasho ngithi uya end up nje uthola igama lobu mastermind. Ngikhule vele ngizothi bengihlakaniphile esikoleni and bengiyomuntu oyi-go-getter, ngiwumuntu othengisayo, ngiwumuntu othanda izinto ezinhle. Ngafunda ngaphasa u-standard 10 kwakuse u-standard 10 ke kuthina ngaleso sikhathi manje sekuwu-grade 12 ngahamba ngokwenza inesingi from there ngayiqalela amabhizinisi ngavula nje imole solundi okuthiwa isenza ngakhona shopping center into yami nje ihamba kahle impilo yami ihamba kahle ngeze Joburg ngazosebenza khona ngafike ngawu-best nurse ngasebenza eKing Edward ngagcina sengisebenza ke empangeni esibhedlele khona kuthiwa i-Garden Clinic impilo ihamba kahle ngaze ngashada mase ngishadile ukuze nje omunye usisi sathi ngiyakubona ukhuthele amathende saqala ke nje engakabi lento eyiyona njengamanje ukhuthele sisi awu uyazi nje kunabanye obhuti inkosami abafisa nje ukuthi basebenzisane nawe bafuna ukusebenzisa ikhampani yakho kodwa kubona ngenxa ukuthi basebenza kwi-Department of Education asikho allowed ukuthi sisebenzise amakhampani ethu so ke sisifune abantu ukuthi sisebenzise amakhampani abo ngangabona lutho mina ngangabuza lutho awu ngavuma nje ngathi awu mina ngizotholani wathi hayi uzothola nje u-10% ngathi awu ngibonwa yini awu ngagaxela ngangena kanjalo keke yangena imali 460,000 awu ngajabula sayishare imali angeke ngisachaza sonke istory kodwa nje ukusenza sibe short awu ngabona sengifonelwa iScorpion wathi hayi bo sise kunemali engenile 460,000 kwenzakaleni ngenxa yokuthi phela nami ngangiba protector ngathi nje ayi ngeke angikwazi ukusho ukuthi kwenzakaleni ngabatshela mina ngifakile imali hayi angisazi kwenzakaleni bathi ke hayi kushuthi siyakubopha ke phela mangabe uthi awazi usunguboshiwe wena ngaentapha sengiboshwa ke ngahamba icala hayi balahleka abantu baphela endaweni akusakho ukuthi manje bona abafakile futhi vela ngithi ngangabajwayela umuntu engimjwayelile osisi lo wathi hayi sisi nami angisakwazi sengimfuna ngiyamfuna angisamtholi hayi ekugcineni ngagcina ngimthola ugcine ngihlanganisa-ke nale crew efakile sengiboshiwe-ke manje ngaphuma ngebheyili kwathiwa hhayi lalela thina sifuni wena thina sifuna la bantu abafakile siyazi ukuthi wena usebenzela i-department akuwena ofake imali hhayi ngathi
bona siyilungise because ukhuluma into eziyithula ukhuluma ngokufaka ukhuluma nge-department so i-department la bantu basebenza internally so bona bashaya imali ye-department
yes bashaya imali ye-department kusho ukuthi bayahacker i-department then bese befuna abantu abango-account holder bese befaka khona imali then abantu abakwazi ukutraceka yilaba bamabhizinisi bona abasatraceki account holder ngoba bayakwazi ukucheck ukuthi i-company yakho eyakuphi registered phi banama-contact details uyabona ungena kanjalo ngaphuma ngena ke kuyabiza ke kulokuphuma ungena uye ekhotho ekugcineni kwaze kwathiwa hayi no siyakubopha siyakugweba kodwa ngoba awukazi utholakala unecala sizokususpenda u-5 years kodwa ungatholakali necala elifanayo kodwa imali e-department ibuyisele mina ngangishirela imali ngabasherela ngabanika banginika nje imali encane ngayo e-less than 30,000 base bathi ayi ngeke njengoba nje kuwukuthi wena ukwazile ukuthi usikhave ungasivezi kusho ukuthi sizoqhubeka siyosebenza ngabahooked kanjalo imali iyadingeka fanele ibuyele back anginawo mina lo 400,000 kwakuphuma e-300,000 anginawo uma kuthiwa uyabuyela i-department ifuna imali yabo so definitely fanele ngibuye ngibe nenye imali ngaphinde futhi ngahamba-ke nabo-ke sa-PE bathi ungawarushek wena nje fika namakhadi awu-2 thina nje sizokwenza yonke into wena uzobona sekungena imali then sizoyishera bese wena ukwazi ukubhadara le mali then kwenzeka-ke kuyaphunywa kuyangena ama-meeting kodwa khona ngeza ukuthi angene umuntu o-computer literate bayaxoxa ukuthi ayi ngoku kuzohekhwa umasipala Nelson Mandela Bay hayi bathi wena ungawarisheki okwakho nje linda nama-akhawunti nangempela kufika ilanga lokuthi kuhekhiwe-ke kuqediwe ngiyakhumbula nje ukuthi kubavula kwi-laptop njengoba ube laptop awu mission accomplished kwathiwa awu-ke nazo-ke sezidumile kushouthi i-budget yonke yomasipala Nelson Mandela Bay isila manje ku-laptop ngoba kwanikwa umuntu i-spyware ukuthi akasifake then leso spyware
spyware hey yeah, asibafundisi ukwenza i-crime but now sifuna ukwazi ngingasalele mubi because bazobabuza mina ama-question la kuthi Skeem you did not do justice in this episode we wanna know yeah yini spyware
okay ngokulalela kwami as much as mhlampe ngeke ngize ngichaze into ephelele ngokulalela kwami i-spyware like let me say i-USB kuba nento ethengwa online ma uyithenga online ngoba bekune-computer wizard la ma uyithenga online bese ibambelela kule spyware ayifaka kusona kusho ukuthi uma ngabe uyifaka e-computer or kunemishini le okukhokhwa ngawo kuma-department ebizwa ngokuthi uphezalu enye ubhasi kusho ukuthi uma uyifaka lapho then kune-information akutshela yona lo computer wizard athi double click ma usu-double clickile kusho ukuthi ama-computer ayacima gqum After 2 seconds, bese pinde ya light. Bese when we keep a little USB. Ma we keep a little USB, wonke umuntu osebenza la. Kusho ukuthi information yake yonke password isila. Ukuthi ibhenki noma yini kodwa yonke information ila. Then usuyifaka ku laptop yakho, bese ke wonke umuntu nje password. Mangabe ukuthi abantu bawu 200. So
institution kahle kahle.
Yebo. Isela. Then ke like ku municipality abantu aba authorize imali. Uthola ukuthi abantu abalapha aba top uyabo. Fanele mangabe uzo authorize imali kube no authorizer. Kube khona umuntu ozokwazi ukuthi imali ayipush. So kushuthi usebenzisa lama signature awu 3 ukupusha le mali ukuze kube ngathi ilo muntu. Lo muntu lo uhlele ekhaya wena usine password yakhe yokurelease imali. Kushuthi kuno authorizer bese kuba no release. Then sendiyathatha ke
sendiyangiphululima ngizokuphululima kancane. And ngiyenzela nina ke ekhaya ke ngoba nginazi ngavena ingwinye vele masishana. The reason why I'm saying this umama I need to declare she's of the kingdom. She's for the kingdom. Mm-hmm. So she's working for the glory of God. Mm-hmm. And kaningi masekunjalo abantu abaningi babuye bangasabheke emuva. So I want to challenge her ukuthi as we are sitting la, sizothatch umhlaba wakudala, sithatche umhlaba omusha.
Yes.
We are not placing you go crime scene, but we are creating awareness. So of course, I know ukuthi then now engihlangane naye you've been working and ukushintsha impilo zabantu. Bashintsha impilo yakho nawe ufuna ukushintsha impilo zabantu. So ngifisa ukuthi ngendlela sibabekela ngakhona or ngayo kube le ndlela nje zoba so graphic ibe sonja bakhona ukunderstanda kahle ukuthi iyap. So that makhona lo safuna ukuya ngoba ngithi sisazoyigcinela ukuthi le nto yakwenzelana or yayenzani kuwe. But ngicela nje sivele sibe singayithathi ngesizalwane sisaqala. Asiyithatha ngomhlaba then sizoyigcina kahle bazi ukuthi ukuphi nendawo la khona. Asikhubeke ngale spy web la senthola khona information.
Okay, kuba ukuthi ke sekufanele ke kufulaye kuziwe Joburg sabhukha City Lodge sahlala khona angithi bona banama account amaningi abafake kuwo uyayibona so mina kukhona lama account enginawo u2 but hayi fakile imali bawo check ukuthi iyaphuma yini ngiyo checka na ngempela mina ku ATM kuzophuma 4000 kodwa u confirm ukuthi ngempela lento yenzekile then after that sa flyer ke seza eastern Cape
nifakile ku ATM.
Yes, ngihambile ngawo check.
Yaphuma 4000.
Yaphuma 4000
because kwa balance
ithi. Iyasala like babe fake mina 190 something, 200 and something. So lesikhathi ngifaka ukuchecka nje uya keepa lo 4000 uyabona ukuthi iyehla ngempela so the money ikhona. So baningi abantu abafakelwe ke la aba ho businessmen. Sekufanele ke simuve ke from la sasikhona e PE siza manje e Joburg. E Joburg ila kushuthi banama account holders amaningi
there's a $1 million question kuyo yonke lento le abantu bafuna ukwazi ukuthi what was the total amount you spoke about the municipality. So you can imagine collapsing umasipala wase Johannesburg imali yakhona is 72 billion and then we are kuruleni it's over 50 billion so manisha umasipala wase John wase walebo Emmanuel Mandela Bay bekuyimalini plus minus lebe bebayishayele the time
ngizoqala KZN la khona babe ngifakela 460,000 kwathi ekugcineni ngabona ukuthi aso ma business so 10 so imali ayilahlekelwe ku 10.7 million eyayiphumile then APE ku Nelson Mandela Bay kwaku 19 point something million. Mm-hmm. 19 point something million.
So she over 30 million kahle kahle abakhuluma ngani.
Hey ngiyafisa ukuthi ngabe mhlawumbe kuthiwa ngangithole noma 200,000 ke but ke ngingithi mina there is no honor among thieves. Uthi umuntu mangabe sebona bona ukuthi futhi vele ayikufanele ifanele yena because mina ngagcina vele ngatholanga ngisho 100,000 kuleyo mali.
Senisegoli ke manje asize ngayo kahle siyanipheke useza ngayo lele.
Sekubhizi ke manje ama activity kuyaphunywa kuyangena bayafika account holder bayakhipha every day uyabo bangena ngaphakathi ema bank like 400,000 500,000 kune room ekhona la strong room engangenwa umuntu bayasho bafana ukuthi hayi ngenwa ayibona kuphela. So kulama card awu 2 mina ngiyakhipha like 20,000 ngiphinde futhi ngibanike yona uyabo le strong room nje sihleli nje kuthiwa hayi kuyapakishwa ibank elithile elincane because kwakubhukwe i yonke ye hotel. So kwaze kwathi ke ngosuku lokugcina kwekufanele sekufanele sizoshare ke imali bafika nabantu baka masipala phela manje ukuthi angithi nabo bebeyiphathi labantu abafake USB bay part of syndicate definitely
bafika nabo baka masipala
kakhulu babefika nabo ke hayi ke sekuzoshwera imali hayi bonga kusasa mase kufanele kushwera imali hayi sibethe abafana hayi ngeke manje kunenkinga abantu babaleke nemali hayi bo fo lamalanga kade silokuswahlela bafethu sithi hayi kuyalunga kuyalunga angithi besibona nje abantu befika bengena kukhona ngisho ama Indian lapho efika ubona ukuthi kuyaphunywa kuyangena kubuye kuyothengwa la like kuyaswipe ama laptop ama iPhones yabona nje kubhiza ama perfume yonke into kwagcina ke kuthiwa hayi imali ayisatholakalanga. Luckily angithi ngangikade mina nginamakhadi awuthiwe nganginabo. As much as ngangibanika kodwa ke ngakwazi mina ukusala nemali e-less than 100,000. Iyona le mali engakwazi ukuthi mina ngisurvive-ke. Angisakwazi futhi ukuyibuyisela. I-aim bekuwukuthi ngiyibuyisele ngiyokhava ngayo laphaya ekade ngikweleta khona. Angisakwazi ukuyibuyisela. So ngaba-hooked kanjalo.
So uma uba hooked manje, so u-graduate from one level of crime to another.
To another, yes.
So you had CBZ syndicate ne organized crime.
Yes.
Ubuilde iskim sako. Angithi siyayibona u-professor Gumani Heist, unebandla lakhe. Abo Bailin, bonke labo Nairobi. So yes. These are people aba former that they are organs to this body. So when I team yakho nigcine sen assembly team ezongena ezama hackers.
Kusho ukuthi sengena sengilapho mina. Mina ngiyithatha for granted angazange ngenzeke lutho ngifike nje namakhadi awuthi kuphela. Kodwa at the end of the day ibingekwazi ukuphuma le mali ukube mina bengingekho. We understand. So each part nje oyenzile ngoba ubukhona ubuka kwenzeka yonke into awu reportanga. So uyapha of the syndicate.
Yes,
I cannot run away from that. Yes.
So ngiyabufuna lobufakazi because I know ukuthi impilo yakho in your primitive years or former life. But ke iqinisele ngephikiso ukuthi lento manje sekuyi cloud ehamba nawe. Now osekangenile, when did you now realize ukuthi kahle kahle I am a hardcore criminal. There will be that day now mostly one who's booze. So I just want to ask now a question that I've never asked anybody. When did you realize, good, no, man just saying a criminal?
Uyabona Themba ukuchazela nje mina ngithema ngiphasa u10 ngasebenza kahle yangena imali ngangena amathenda yangena ngabo soma business nje othembekile ngikwaze ukubona mase ngiboshwa kuloko kwesithu okokuqala ngakuthatha for granted that mina anyway angifaka ngalutho but kuloko kwesibili I'm part of a syndicate now ngabona mhla ngiboshwa ngihleli ngiya ku Durban July ngihlalele restaurant kufika ena intelligence of South Africa ifike iyangibonisa ngihlalele mina ngizofly nge Durban ngise back. So mabethi but hayi sisikade sikulandela. I'm like ngiyalandelwa yini ngenzeni? Bangitshengisa bathi kade sikulandela unecala owalenza. Bangithululisa isikhwama bathola ama card out 2. Ilanga thuka khona this is serious Moss. And futhi ngase kuphela isikhathi ngibona hayi sekuphelile inyanga yesibili esithathu esifoko sengitshela ukuthi hayi iphelile lento. Kahle hle futhi mina uyibona uma usay justify uthe mina ngeke angenzanga lutho ngakani angijontshanga kakhulu. Futhi mina ngifike nama card nje. Hawu futhi mina ngikwazi ukuhacka. Uyayibo lokho uyithethelela kanti part of syndicate ngoba omunye wenza okunye nomunye wenza okunye so you are part of a syndicate uyabona so ngabona lapho ke sengiboshwa ukuthi hayibo this is serious but nalapho ngitshela ukuthi ayisokaxa ngizophuma kwathi mangena ngiyiswe e-police station because ngaboshelwe Joburg hayi ngisayitshela ukuthi nje ayisuka imali izongisebenzela alifoni uwenho afaka imali ngathi ngicela ningifakeleni imali ngaze ngathi mina ayi yazi ngikhethele the best lawyer ekhona ngizokwazi ukuphuma so ngitshela ukuthi nje ngoba ngiboshwe ngolwesihlanu hayi Monday ngiyahamba ngiyayiphumela mangifika hayi nangempela batholekeke baba bathola ama lawyer waye right mangifika lo yaba late ngo few minutes bese to a verification of address 7 days hamba eSan City yilanga bona khu light kushubile ke manje kushubile ngiboshiwe mangifike eSan City hayibo abantu baningi bangaka abanye bakutshela sino 7 months ihleli sino 9 months hayi ngithi hayibo hayi not mina ngeke hayi ngeke mangibuyela after 7 days oh bangikhocheke la ngaphakathi bathi lalela wena njengoba ula ngaphakathi ungalinge usho ukuthi wena awuhlale KZ awuhlale Joburg because moya wathi uhlala KZN bazongakunika ibail bazocabanga ukuthi vele mawuke wahamba angeke ukwazi ukuyattend funa umuntu around ozofuna address yakhe yes ngamfuna nangempela umuntu omunye intombazane omngani wami ngathi please ungivume mfethu uthi ngihlala lapho hayi nangempela afika amaphoyisa kuyena awungikhulekile ngiyazi manje ngiyophuma mangathi ngiyafika ifike ilona iloya ingitshela ukuthi yeyikubi kunzima umngani wakho kuphikile uthaka kwazi I'm like, ungiphekile. Shot manje bayasola ukuthi ziningi ke izinto ezifihlayo ke njengoba umngane wakho ekuphekile. Then ngakuthiwa futhi angibuyele emuva angisho address right engihlala kuyo because EIO investigation office ithi nje wena uzoyithola ibail. Ngabuyele emuva ngitshela ukuthi hayi no, hayi yonke into right. Ngabuya following time sengibhala iaddress yasekhaya ke manje. Mangithi ngiyabuya the very same mngani wami uyasho ukuthi lalela akabhalanga i-address yakwakhe lo ubhala i-address yakubo. You understand ukuthi nami ngiyasaba ukubhala eyakwami because ngiyabona ukuthi okay it's glittering kune furniture umuzi uproper bazoke bacabanga ukuthi ile mali kanti bengisebenza kanzima anyway. We understand into enjalo so mina ngithi ngibalekela lokho ngcono ngibhale yakithi aphinde umngani wami abatshele ukuthi akuyena walapho lowo akabhale yakwakhe. Hayi magistrate amanathi nje wena inkulu into oyibalekelayo. Bail denied. Go. Hamba. Uyo hlala. Esan City Lizzie. Lipel. Lipel.
Dunyelwe ikanda. Same time.
Dunyelwe ikanda. Same time.
Mara manje oba wazwa boshwa. And uyo fiwa kumunye mchabo musha. As guys explain it. Like, ma ufiwa lapano. Uthola bantu omunye. Drive school. Omunye petty city. Uyo paga. Bama into.
Lalela. Kunzima mawufika lapha ya uyasquatiswa fanele ukhumule ubheke ukuthi ayikho into ofika nayo. I'm like hayibo ngiphuma kumhlaba waka business ngiphuma kumhlaba waka nesingi manje sengifika la uyakhonyolwa uyabheka ukuthi awusquathanga lutho yini and nangempela ngathi ngiphakathi mina evenini kwakhona umntwana uthi hayi lalela sizokuphathela iphone khululeka ngaphakathi sofisi kunike hayi ngamnika ngiphethe iPhone ngokuse no iPhone 4 ke ngaleso sikhathi hayi manje sekwaze kuba khona O14 Pro. Hayi ngimnike ngiphethe BlackBerry ngiphethe iPhone 4 ngimnike. Hayi mangibuya ngaphakathi sengiyamcela ukuthi ngicela ifoni yamadlalela wena ifoni ibi kuphi? Hamba ungicebe phela. Ngikanga ngiphathisa ifoni. You understand ukumbuka umuntu everyday wazi ukuthi ukubambela ifoni live. Ngabona ukuthi ngikomunye umhlaba kunzima ke la mawuthi uyayanga kusasa uyodla hawe makwaze kwanzima asikho ispoon sokudla fanele iparish leli malthabela fanele ubone ukuthi uyawuphuza and awunako okunye ukudla uyabuka ukuthi ayibonke kuphi la yaziwa ukuthi uphuza zibe zehle inyembezi and mangabe kuwukuthi awudli uzodlani. Uyafika la akekho umuntu owazi ukuthi uboshiwe so nje uhectic mouth uyafika kunembede laphayana kunento okuthiwa igagasi yabo ama double bunk ulala phezulu mawufika nje okay ngenhlanhla ngathi mangifika bangisa le phambili kunendawo ke kufika kuthiwa kube sama rap start nase China mabe bona ukuthi hayi ngathi ugezile kahle nyana bakunika bathi hayi hambo lale China but fanele ugibele le gagaleli phezulu
mabe rostadi hlathi lapha
ngasemnyango yabo bakubeka lapho ke fanele ugibele phezulu embedeni ekuseni fanele uvuke uzame ukwenza umbhede wenziwa ngendlela yakhona so it was painful. I'm like ngiyazincinza mangiphaphama ngo-1 ngithi hayibo yimi lo ngenza yena kube impilo yami isiphelile hey
Yo,
ngoba kanjalo ke. Ngoba ukuthi ngiyahlala ke ngiloko ngiyaattenda ngaze ngashintshi loya ngithi hayi uthi ngizame enye. Angithi ngibanjwe nalama card out 2 nawo ke lawo ngibanjwe nayo still asabhalwa futhi ukuthi hayi singibolekisa ngemali inkosami lama card and as much as ngone wa masimfonela umningazi wena nje kushito uqhubeka ne fraud njengoba lama card engabizi kuwe sikedela enye case ngaphansi kwale ene sikedela enye I charge so sengine charge yase PE sengine charge yama card athola ke out 2 ngoba kuboshwa kwami ngikwaze kwaba ngiyagwetshwa. Shuthi sengigwetshwa indawo ezimbili manje ngigwetshwa ePE ngigwetshela lamakhadi. Mangiya ke ePE ngilandwe amabhunu and amabhunu indlela ngilanda ngayo. Kulande yazini uyabo kulanda uGabadia. Umothi yabo lo isigebenge esidala bahamba ngeimoto zalendelana ngabizo head of center wathi mntanami yabuhlungu inhliziyo yami wathi kufika belungu bazokubheka kuthiwa imali uyiqedile ngaleso sikhathi anginane senti ke manje kodwa ngibizwa ukuthi nje hayi ngiqedile imali ngaye phi ima ngifika engabothi yazini anginaso sonke isikhathi lento ngaphakamisa isandla ecourt ngapleader guilt bajabula bafa ngasebenzisana neIO yakhona ngapleader guilt ngitshela ukuthi mina mangabe upleader guilty uzocatshangelwa. Yazi lawyer ingibuza ithi upleader kanjani uschedule 6 angazi na schedule mini mina nje ngithi
so lawyer isasekhona
ikhona lawyer
naphambana ngemibono manje wena uzenzela into yakho uyabona kusini
yebo angithi manje sengine lawyer PE ngine lawyer eJoburg ngoba manje ngihamba indawo ezimbili ngihamba ama case manje awu 2 uyabo sekungukhulu ukuthi nje wesigebengu hayi ngibuye ngithi uNkulunkulu wami ngizokwenza njani la njoba ngiphakamisela isandla hayi ngithi mina ngifuna ukupleader guilty lawyer izimini ithi no schedule 6 lo understand schedule 6 awuplitelt ngithi ngiyaplita guilty ngibona ukuthi ngizohlala ngize ngoba ugogo la ngiloku ngiphika ngiphika into engekho hayi kwa organize iplima sishana iplima bargain hayi ngaye ke la ngene le court ke ngikhumbula ukuthi nga faster ngaleso sikhathi nga fasting nga 10 days dry how ukuthema ngabe ngizoya e court yazen audible voice of God wathi idla ngoba uzogwetsha I'm like Satan ke lo nge nje ngize ngigwetshe mina Satan nje ukhuluma Satan ke manje la mina nje angeke uNkulunkulu azavume how uyangazi uyobona uma umuntu uyayithethelela mina ngiyazi mina nje anginawo amagquba anginanhliziyo embi mina futhi mina ngiyaphana
ngisisigebengu
and nje ingqondo ithi angisona isigebengu vele uyabo hayi ngi right mina how ngiyena ngempela ngidle kodwa ngithatha amandla ngidle mangifika ecourt hayi bo bangishaye ngo 30 years
hey
bathi 15 years o 15 years wale ya case ikhumbula kwakufaka ku 460,000 kuthiwa kwakuthiwe ngo 5 years ungatholakali nalutho
wanika
suspended so manje uyabuya nka no 15 years wa manje
u 25 life sentence bakushaya nga 30 yeah
angikholwanga uyibona ena mawenzeke into uyitshela ukuthi hayi badlala labantu ngangizitshela ukuthi bayadlala bazobuye bathi hayi shame sikubonile sabuye sana ngibuza ukuthi hawo kanti justice injani ufike uphike uphinde futhi uvume mina ngitshethi mangabe ukuthi uvumile uzocatshangelwa ayisebenzi leyo nto leyo yingakho abantu bephika nje kuthi uqala umphiko ushaya unjalo utshethe uzocatshangelwa lutho ngashaywa ngathi hayi okay it's fine ke hayi kwathiwa ke sokuthatha sekuyise egoli ngingagotshwa mina ngomhla ka 28 June ngomhla ka 11 July fanele ngihambe ngiye eJoburg ngiyongena icala lakhona mangathi ngiyafika eJoburg
ngabe ubethe intahantaha 30
intahantaha ngiyayitshela ingqondo yami ngithi mina hayi lalela njengoba sebengishaya ngo 30 nje la 30 years mangifika hayi ngale bazongishaya ngosazoncane futhi nje hayi bazolifaka lungene ngaphansi kwalokhu uyayibona leyo lo 30 nje hayi okay shuthi ena ngizohlala u 15 hayi yabo nje hayi kuyoba khona iamnesty ngiyophuma yabo nginaloko Hayi yabona mhla ngifika eGoli ecommercial court bangifika bathi 10 years bathi lo 10 years uhlukene nalo 30 uzoqala uhlala u 30
ayihambi concurrent
ayihambi concurrent uzohlala uhlala u 30 bese lo bese uqeda ugibela u 10 hayi lapho ke Hayi yabona lapho ngake ngaphuma ngacela ugwaye epoliseni ngathi mina ngicela ugwaye angikaze ngibheme ngicela ugwaye lo gwaye wanginika ngawukubhema ngakhwehlela wathi wenzelani into ongayazi sayithi awu understand into engibhekene
nayo
hayi ngiyadunyelwa yazi ngikhumbula ngagibela iveni ngemuva inhliziyo yami ungu yezobhlungu phakathi lithi kodwa Nkosi yami impilo yami nje kushuthi siphelile ke kuphelile ngami ngafika eSun City uyabo nje mawufika lapha yawufika ereception kuyaxoxelwana how usegwetshe 40 years into engakaze yenze kumuntu wefraud ugwetshe 40 years uyabezwa abakhona abakhuluma labathi namanga kuyona ifraud yodwa lo namanga kuyobe nemeda lento
ngeke
kube fraud akwenzeki nje fraud kube yalo hayi futhi ngaqeda ngayiswe maximum awuke kwaba ukuthi vele kusho ukuthi nje namameda nje ifraud ethile namameda awukwazi ngisho ukuchaza uyaphaphama ngo one inhliziyo ibhlungu u ingo yaluzwe liyakhala la uqala uhlala ereception mawufika keke lapho sugwetshiwe mawu ngithi mawukhala ucinga ngolulalelisisa ngitshela ukuthi mina mhlawumbe ijudge izophinda iphone kuthiwa seze mistake bandla siyamehlisela
akusangana kwamampela
hey bese ngisangana hayi sigwebo sasanganisa awu ngamuzwa umuntu ekhuluma akudlali kuthiwa 40 years uhlala ejele mawufika la uyabona ukuthi hayibo kudliwani la kudliwa ipapa neqanda hayibo bengi umem manje nginezinto zami nginamashop ami ngiphila kamnandi nginamathendami ngi-right ngihlonishwa ngiyidrivela manje usuhlala emotweni usuhalela kwasani awusakwazi ukudla usufica la kuthiwa isapha awusenagama ntombazane
hey
ehe wentombazane hayibo sokuyimi ntombazane manje
hey ufana nomuvi
hayibo
hey
ntombazane hayibo okay mama yebo mama ngisho ngithi hayi umhlaba hayi umhlaba ya ngiyavuma ngaphila ke ngaphansi kwaleso simo ngiyazi ukuthi hayi ke sengiwejuwe ke manje
asiye ekhaya asiye ekhaya ngiyazi ukuthi lento and uhamba very fast yazi baningi bale what ngathi angahlisa kancane nethole because bafuna ukuzizwa le ndaba lezi ekhaya of course awuqhumanga litshela uphila nabantu neingane kunobaba wasekhaya kunomalume omama kunama relatives uthini umdumo ngaphandle sithini simo
hey uyazi ngaqale nganga report ekhaya ngaqale ngasaba
yeah
njoba ngishilo ngathi mina ekhaya othu bo mama no baba kuyakholwa ufundisiwe la wasebenza wonesi waba nama business uyisho kanjani into ukuthi ungene ku fraud kunabantu ababukela kuwena abak respect hayi manje usuboshela fraud uyabo futhi ubaba wami ke kwa ubaba ohlonishwayo waze wasihlambalaza ubaba besebenza sebenza kahle and nje ehlonishwa ehlalwe lundi ulundi nje kudumile ukuthi hayi indawo ehlonipha uhlalwa amakhosi ehlonishwe ngaze ngahlambalaza ngihleli la ngisaba ngishukusho ngikhumbula nje ukuthi ngatshela uzinhle zuma i-cousin ushade ne-cousin yami ukuthi izinhle ngiboshiwe yenze njani wathi hayi ngizotshela uSibusiso sekulethele umuntu owanginaka la uSibusiso Zuma ya ngiyabona na uphoxekile ukuthi ngidlala ibhola manje usenzani but umuntu obe phila nami engilethele ukudla ebuza ufunani engilethele toilet nani 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 uzindlu because bebehlala e-Midrand so bengilethele but nginamahloni ngahamba hamba ngathi mina hey ithi ngimtshela ubaba ngamtshela ubaba wafika esanthi cabanga esuka emsingi ngiyaminye embezi enga understand ukuthi kanjani but akaza zangijajweke futhi azange abuze ukwenzakaleni wathi ntombi mase ku right uyothola isikhathi sokungitshela but yazi ukuthi siyakuthanda sizokusupporta and stepmother wami the only thing ayisho wathi you know what uNkulunkulu sakuthanda nomula kwangikhalisa ke lo ukuthi hayibo kodwa uNkulunkulu ngithanda kanjani sengilana futhi and nakhona ngisayi justify but kuze kwafika nje isikhathi I think kusekuyi conviction yami ke manje noNkulunkulu
ufuna ukuaccept manje
la manje ngifuna ukuaccept because sengiqale ngayi justify ngayibeka ngayibeka ubuhle bami kuba khona ilanga engangihleli khona nje noNkulunkulu ngathi you know what Lord ngiyavuma because kwake kwanesikhathi la ngifunda khona ustandard 10 engayi ngahlala khona noNkulunkulu ngathi you know what Lord ngiyakuthanda ngikuvumile dress njengenkosi nomsindisi wami kodwa ngicela ukuthi uthuthu kungeka kancane ngifuna ukuyiphilela impilo yami ngihambele amaphathi ami at 40 mase ngina 40 ngizokukhonza ngathi ngiyahlanya so saba nalo covenant noNkulunkulu ukuthi nje at 40 ngizomkhonza ngathi ngiyahlanya what are you sure ngathi mina yes hayi ke wangiyeka nangempela yonke into ngazenzela enkonzweni ngiya mhlambe once after 3 months ngijuquza lalela makuthiwa nje hayi ziyawa ngalangi lapha ya kumnandi impilo yami nje imnandi hayibo Hey ngaba ku 10 days fasting kusuku le 7 uNkulunkulu visited me but you know what
use sunset bokulipi jealous
ngise sunset ngaleso sikhathi so ke ngiba ne supernatural dream uNkulunkulu uyafika kimi uthi uyakhumbula ukuthi ena wena saba ne covenant nawe and it was like into eyenzeka izolo ngithi mina yes ngiyakhumbula ethi ngizo siya reinstate namanje uyavuma yini ngithi yes ngiyavuma wathi lalela ke uzohamba wena ungisebenzela uzohamba amajele ngamajele 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 and after u 7 years uzophuma njengoba ugwetshe 40 awugwetshe 40 uzongisebenzele kodwa kumele ube obedient
ayikukhula lokuhlanya manje i 40 ne 7
yabona uzophuma after 7 years uzongisebenzela usathana amajele utshela ukuthi stronghold sakhe kanti la kunama giants arm wabeka leli gama wathi kunama giants arm ngideposit izinto ezinkulu kulabantu but usathane uyitshela ukuthi abakhe so uzobushumayela uzobe ufundise iBhayibheli ngizoba nawe it will be difficult kodwa ngizoba nawe so ke sa reinstate covenant ke noNkulunkulu ilanga khala khona ngayibona ubuze bami ngaxolisa uNkulunkulu uthi you know what kwakuyini vele mina ngithi uNkulunkulu anaka ngilinde kancane wakwayizwa leyo nto leyo so ngaxolisa ngathi nje Nkosi ngiyaxolisa ngicela ukukusebenzele and nje wangikhumbuza ukuthi ngakho ngathi ngina 40 wathi ngathi uzofuna exactly bengina 40 wathi buyela back eBhayibhelini uyobheka ukuthi kwenzakalani at 40 so into eno 40 nje bengayibheki ngibheka oh okay uNoah wa transfer nge 40 rain of i 40 days of rain oh uJesus before aqala iministry yakhe waqala yes wa fast 40 days and 40 nights uMoses before athatha imthetho yishumi wahlala 40 days uyabona noNkulunkulu uElijah oyotshela uKing Ahab wahlala 40 days naye efidwa ama ravens so I was like eh Lord kushuthi nami uzongitransforma
isignificant
vuma ke yes uyabona ngicela ukuvuma ke ungitransforme, ngicela ukuba obedient, ngalihamba ke uhambo noNkulunkulu. Hayi ukuthi ke hayi ke kwabalula yini. Kwangabalula and wangibuyisela ku scripture sika Ezekiel ukuthi kuzobe ngathi uhleli nama scorpions but I will be with you after 7 years ngizokeep. So ngangazi izwi kaNkulunkulu ngilizwile, audible voice of God ngizwile. Kodwa manje mangabe uxoxela umuntu uyayikholwa endona, wena ukhuluma noNkulunkulu usejele. Inkonzo ngiyaphuma ngiyangena. Tho uhlulo ukukhonza wena lapha ngaphandle. Uzokhonza la.
Yeah.
UNkulunkulu uzu isiboshwa.
Uhlulo isikolo le. Uzofunda manje.
Usoza uyibo ayikho leyo nto ayishoyo. Ngibuye ngithi hayibo, kuthi baqinisile, kodwa ngibuye ngihlale phansi. So I was closer to God more than ever. Ngaba closer kakhulu ngisejele. You understand? Endaweni obonayo ukuthi ngeke ube close, kodwa nje uNkulunkulu ngiye ngisithande ke iscripture siku Romans 8:28. It said everything works for good for those who love God and who are being called by his purpose. Ukuthi ke uNkulunkulu as much as engalingi umuntu ukuthi enze okubi, kodwa konke even bitter situations uNkulunkulu uyasihlanganisa for his own glory, we understand. So ke ngabambelela uNkulunkulu, ngacela ukuthi ahambe nami angiguide kweyonke indlela, ngempela ungigayidile. Bengibona nje mina bekumane ukuthi gqu mase ngiqedile assignment yami, zothola ukuthi kuzofika i-angel ebusuku ngitshela ukuthi lalela uqedile assignment license ithi uyahamba manje, nangempela ngihamba.
Uthola nge-draft or when you apply ukuthi
angi-apply e-Eastern Cape, kwathiwa hayi uzoba state witness. Angithi understand ukuthi nabantu ababeboshiwe, labantu beboshelwe into abangayenzanga, kwaboshwa abantu abawrong, labantu okuyibona ababefake i-spyware kumasipala ababoshwanga because ama password abo awasetshenziswanga. So mina sengicabangela labantu ukuthi ama families abo labantu kungenzeka ukuthi bayakholwa sebe doubter even i-religion yabo ukuthi uNkulunkulu ungasiyekela kanjani singenzanga lutho kodwa bese siyaboshwa. Ngathi mina okay, ngiyazi ukuthi state ngeke sangenzela lutho but mina angihambe ngiyokhulula laba bantu. So ngaba state witness, nangempela futhi bagcina bona bereleaseiwe kwathi laba benzi kokubi kwayibona baboshwa.
Ayaye le ndaba state witness asiyilungisa masishana. You know state witness ne kunento abantu ekumele bay understand.
Yes,
once uma ne state uthi ufuna ukukhulumela ukuthi ubani aphume, shuthi wena uthi uyenzile leyo nto leyo. Uyenze kanjani le? Because once wena uthi no laba baphume because abayenzanga, once you become a state witness, into iyajika yonke ibhekana nawe.
And kunjalo ke, and ngathi uyazi vele bonke bavumelana. Thina sasuthu lo mfana lo computer wizard saba uthu savumelana ukuthi sasho exactly ngendlela okwenzeke ngayo. Laba abanye the rest ye syndicate bayaphika icala sebeletha kuthini sebethi hayi nina icala kuyilenu thina sazilutho. But okumnandi kunama camera and the airport when it comes to civilians, the airport nje is very good. Sekubonakala ke manje ninonke sisonke kanjani sazane laphi mangabe nithi anihlangene kwahamba kwaze kwatholakala even e-hotel la kwabhukwe khona kuyabona ukuthi ninonke nihlangane kanjani, you understand. So nje kwase kulula ngoba esekhona ama dots a connector, kodwa nje otherwise i-case vele kwase kufanele ngabisele nathi.
Yes, so baphuma abanye kusale nini?
Bahamba i-case for maybe 7 years. Uyazi ukuthi South Africa uma kuyaphuma nge-bail ungahlala ngaze kuphele ngisho 20 years indlela justice engayo. But ke kwathi sesiphuma thina bona kwayikade bengena. And namanje basephakathi. Uyabo? Okubuhlungu ke usuku ngekho protected, usuku siza nje i-state ekugcineni akukho nokuthi siyabonga. Wena utshela ukuthi okay Lord, I'm just doing it for you.
Lord's work.
That's all.
Yeah. So it draft yakuthatha Eastern Cape and then igletha
eGoli. Yangithatha Eastern Cape, mangifike Eastern Cape ngaba closer kakhulu to God. Zabaningi ke izinto ezenzeka ke Kingdom of Darkness iyalwisana ne Kingdom of Light mawukholwe jele. Kodwa nje ngibone i greatest revival
uNkulunkulu. Asi unpeke kahle. I once listened to one of your interviews. I think Gubralunga kwa Agenda Network.
Yes.
When you were depicting i picture eyalobumnyama and ukhuluma ngegazi ukuthi you've seen things and there kungakhona into ezenzayo ngempela mawuvuka uzwa ngathi ngidliwa yini uvuke uyibona lento ekhulumekayo. Just that picture so that umuntu ongakholwa angeke abanye abantu bathi ubuthakatha bukho mara bese abanye bathi hayi khombeni ngapha evenda nizoyibona lento. So if wena ungakathakatha hayi ukuthi abukho ubuthakatha, so wena ke yasikhulume ngale yakho.
So ngizoyisamaraza buThemba ngithi into eyenzakalayo uSathane wayeyuLucifer ngithi wehliselwa emhlabeni wefuna ukulingana noNkulunkulu. iBhayibheli liyasitshela, ngizokhotha mina, I'm forced, there is nothing I yenza ofanele ngikhothe iBhayibhelini. Ezekiel 28 uyasitshela ukuthi uSathane wayekade ingilosi enhle proper perfect.
Ula kamnandi.
Yes, ecula kamnandi namaphimba amaningi. Wayegade throne kaNkulunkulu, shuthi wayezazi imfihlo zikaNkulunkulu. Then wase ngenxa ukuthi wayesefuna ukulingana noNkulunkulu. Then Isaiah 14 uyasitshela, uNkulunkulu ke uNkulunkulu egcinene ukwazi ukuthi ufuna ukulingana noNkulunkulu. I-corruption yokuqala nje ukuqala ukukhohlakala kwengqondo kwaqala kuLucifer ezulwini. Then ama angels aqala amncenga wanqaba. Waze wehliselwe ezantsi emhlabeni uRevelation chapter 12 uyasitshela. Mayehliselwe ezantsi emhlabeni into eyenzeka le it needs ukuthi thina siyikhole. Mayehliselwe ezantsi emhlabeni uwehla ne 2/3 yama angels. It means if ama angels awu 3 million wehle nama angels amaningi kabike naye. As much kunama multitudes of angels asele ezulwini kodwa naye wehle namaningi mangabe fika lama angels awasebona ama angels angama demons njengoba nama demons engama demons nje uSatan ihead yawo so njengoba sevukela umbuso kaNkuluNkulu shothi ne kingdom of light kune kingdom of darkness uSatan ukuza sebenze nawo seuSatan akasene uLucifer fanele asebenze ngomuntu so uthuma le demon alithumele kumuntu so yonke into eNkuluNkulu uNkuluNkulu nje ayithandayo uSatan umelene naye uNkuluNkulu nje mayethu ena ku Genesis 1 verse 26-28 uthi sakhe ngokomfanekiso wakhe so kushuthi uNkuluNkulu njobe muhle elungile enothando then nathi njengabantu sakhiwe ngomfanekiso kaNkuluNkulu sinako lokho imagination yethu we think
uSatan iqembu eliphikisayo
official opposition mayethu uNkuluNkulu yipha uthi ncishana mayethu ba nenhliziyo enhle uthi ba nenhliziyo embi mayethu uNkuluNkulu ungebi uthi uSatan yeba we understand konke nje uyakuphikisa ke yena so ke definitely unabantu abamsebenzelayo bese kuba khona abantu abazidayise wona ama souls abo nje ukuthi thina sisebenzela umbuso kaSatan fine labo bantu baba nama covenant no Satan yilabo bantu engi-experienceile mina ukuthi ngibe nabo e-present akade nje besayinile ukuthi thina sidayise ama souls age ngiboneke uNkulunkulu ebadeliverisha because it's so deep ngalendlela umuntu ufika kube ngathi uboshiwe kanti akaboshiwe yena uzo operator uyazi ukuthi uzokwenzani so ngihlangane nabo amajele onke bengihamba nabo from e-Sun City kuya e-Eastern Cape kuya e-Westville kuze kufike Vryheid kodwa bengi experiencea izinto ezihlukile ba operator ngokuhlukahlukana uya understand kodwa nje okusalayo basebenzele kingdom of darkness
but ama sign inkomba lezi ezithi wena no angina doubt lento amandla obumnyama yini lezo ongazithatha uzipower uzichaze nje ukuthi okay lezi with beyond the shadow of doubt lebe wamandla obumnyama
uyabona into umuntu ayenzayo first nje uma umntwana kaNkuluNkulu angeke Themba umntwana kaNkuluNkulu masibona nasobabili akufanele kublock akufanele kube khona iwall between mina nawe we understand akufanele kube nokuthi uyangizonda uyangisinda uyangizonda sine discernment spirit umuntu nje saqala uyabona ukuthi nolo yindaba engathi sihlukene naye mina ke bengifasta kakhulu eprison uyabona ngeke ngafast omunye umama wangibiza ngoba ilight ne darkness fanele ilight ishine lo mama wangibiza literally wathi lalela ngiyakubona ukuthi uyathandaza kahlehle mina ngikhonzela uSatan washo live and ubona ngenhliziyo inhliziyo yimbi inamaqhubu ayifuna umthandazo make wathi angithi lesikhathi ukukhuleka uyashisa lezinto yes so uzobona ukuthi bazokuplothela uzobona nje uplothelwa uthola ukuthi sekuthiwa wenza ukuthi ungakwenzanga kodwa nje kuba nelo commotion kuba nokuxabana uyabona nje ukuthi kunenzondo excessively uyabona ukuthi no kuna something correct bangibiza wathi ngiyakubona engathi ena uzenza umuntu okholwa uzokhathala bonke abafika njengawe bafika bekholwa kodwa bakhathala futhi uSatan nawe yingelosi kaNkuluNkulu ke mina ke ngiyikhonzela uSatan futhi kunezinto zami engihamba nazo la ezingadile ngabona bo la kudinga nje ngihlale ngifastile mangabe ngithi ngiyakhuleka athi akukhulekwa la ngathi yabo laba angikwazi ukufaila uNkuluNkulu ngizokhuleka khona kuthi angakhulekwa you understand so fanele wena kube uyayazi into uNkulunkulu ayibekile ku and wazi uNkulunkulu maye kuthuma ukuthuma with authority wena afanele ukwazi ukuma uyimele ikingdom yakho ngoba phela la makhosi amabili lo muntu na uyasebenza usebenzela ikingdom yakhe njengoba kufika inkonzo yabavala abantu akafuni baye enkonzweni so yabona ezinye izinto ezibonayo lezo waye umuntu angafuni kiwe enkonzweni waye angafuni ukuba la khulekwa khona nenhliziyo yakhe uyayibona ukuthi kanjani so lapha bekwenze yazi uThemba sike sakhuleka kwaze kwaphuma inyoka abantu bebeyiphike leyo nto leyo kwaphuma inyoka mina ukubona umamlambo ngubone jele inyoke namakhanda amabili leyo nto isho ukuthini isho ukuthi lo muntu lo it's either ubethwela ngithi kuye kuthiwa abantu bayahamba baye kubantu besili bayo thakatha abantu besilisa ukuthi babathande you understand so ke kushuthi wahamba lo muntu wanikwa inyoka kanti lo muntu uzoboshwa ikhona phela lento you understand ikuwe and ibisilala nabantu khona la eprison
lenyoka
isila khona la You understand? Isn't there's corner left? Ubuloi bukon. Jango be kingdom of darkness e corner. Masinga pi ubuloi. Kushutesinga pi uti kushutungulungul ageko. No satani ageko. U satani ufunuti vele sibe singanaki. Uguzinji underestimate ubuloi shutubukon. Jango baguni kingdom of darkness. Zonke lezo zinto zikhona. Lento kuthi ubody two ukhona. Umuntu uyibody soul and spirit. La kwa satani bayakwazi ukuphuma isoul. Bahambe bayohlangana ebusuku. Bayo plena. Baba nama meeting. Baba nama assignment abanikwa wona. Ukuthi hamba kuyathemba. Yabona uThemba nangu uyakhula. Hey uyabona uThemba uyakhonza. Hamba umdidise uhambe nje kube intombazane ezofika enkonzweni. Kube ngathi iyakholwa bathi bane Jesus stone Jesus abamenzile yingakho kubalekile ukuthi uma ukhuluma ngoJesu uthi Jesu Christ wase Nazareth because that's the only way ongakwazi ukusurvive ngalo bathi kuno stone Jesus bona mangabe befika enkonzweni benze ngathi baya baphakamisa izandla bavuma uJesu bona bakhuluma ngalo Jesu wabo uzuyitshele wena ukuthi hayi lo muntu uyakholwa kanti umuntu hayi akakholwa uze kokunye mhlambe nkosami ngokungadiseni uthandane naye kanti uthandana ne-devil worshiper. Emveni kwalokho
ikudestroye. Ikudestroye.
And after logo, kuma finances wakho sekublokekile. Ekhaya senixabana. Kanti nomuntu omlethela. So nje, it's very important ukuthi kuyo yonke into esiyenza, consult with your God. Ngoba usathana akadlali. Has come to steal, kill and destroy. So nje, ngempela amaKristu fanele ame. Mina kubantu engihlangabezane nawo kuma prison ahlukene. I-most yabo futhi befika izombulala ithi usathana uthi usumhluphe kakhulu emkhathini. Into ekufanele yenze, pray without season. Ungamniki chance. Because bona ba omunye umntwana wengitshela ethi yazi thina emkhathini asihlali sikhulume ngabantu thina ufike uassignwe utshelwe uthi kunesibuko la okutshelwa khona kuthiwa wena hamba ama monitoring spirits hamba ulandele bani hamba ulandele bani uthi mina ngibe neingozi as more than 2000 engizenzile mina bengiyikhwini
mabeke your consult yena i demon lengozi
yes o ethena mina nginama demon awu 18 sengibulele more than 2,000 people. Na la njengoba ngisejele nje. Angizanga ngobani. Mina bengizosebenza. We understand. Labo bantu badeployiwe. Abantu bana bakaNkulunkulu labo sathana abasebenzisayo. But thank God ngoba badeliverishekile. Yes. Thank God ngoba bagcina bedeliverishekile. Bagcina beright. And kumanje bayakholwa bamamukela uJesu njengeNkosi noMsindisi. Nje bakholiwe manje. Kodwa bangaki aba-operator ngaphandle. If kukuthi thina endlini kaNkulunkulu si-relaxed. Ngoba these things are real. Thina sis underestimate sithi hayi ama demon nje awekho. Usathana ufuna vele ukusblend ukuze sicabange ukuthi awekho. Ama demon are real. Even
yazi uma ukhuluma kanje ngihlale ngine nkinga nyane encane kakhulu ngo brown uyabona. Ngiyam attend orange kube no blue no yellow. Uyelo kube itrial lo blue kuba abomama orange kube yithi. So brown yiwo la maphoyisa asejele. But the way kungakhona abantu abaningi bakhala ngabo ukuthi no those are forces of darkness. Abaningi bakhona ngathi babuswa uSatan. Babuswa isono. Asike sithathe kubo labo brown umbono umuntu lo mntakana nanhliziyo angithi lento ithi bathupile principle ayikho le nto le number 1 act of 111998 it stipulates into zabo a white order be order white paper on corrections I've read all of those books in prison but I realized with la ku brown la khona into eyambayo
to tell you the honest truth akukho la ma devil worship engekho khona isesikoleni kunothisha i kingdom of darkness is represented
Yeah.
I kingdom of light is represented. If a kingdom of light is relaxile,
I weak,
I dominate the kingdom of darkness. We learn na set DCS. Ubona nge behavior yomuntu nje. Awuhluphi into oyibonayo nje character yomuntu. Uyabona ku evil ukuthi yazini lo muntu evil usebenzele uSathane. Ngiye ngisho ngithi even as ibhedlela mina ngeke ngaba unesi. Even as ibhedlela khona abantu that are there to kill ngoba uSathane into ayifuna yini yigazi ufuna ukusacrifice even abantu ngengisho lento ngithi you know what angikhathelele kuthenjwa abantu abaningi they don't understand ukuthi lesikhathi uphuma ngene uhamba izinyanga yes mhlambe out of ukunganaki nokungazi uNkulunkulu uyayithalalisa izikhathi zokungazi kodwa uNkulunkulu uthi don't even go there mawuya laphaya it's fine umuntu uzokubonela kodwa ngomoya kabani that's the problem uNkulunkulu mathi don't even go there usho ukuthi ubani uthi yiya Yeah. When you don't know, uyayalaphaya utshela ukuthi enkosami ngiyofuna ukwazi, uyabona? Uzofika umuntu akutshela ukuthi hayi okay, uloyo uzibani bani, uloyo uzibani bani. Uvela uSathane uzothi hayi, njengoba ngikutshela nje ukuthi uloyo uzibani bani, nawe ngithi bese uyamkholelwa lo muntu ukuthi uyakuloya, seninzi njani, niyaxabana lapho. Sathane mayike wakwenzela into uzohamba uyofuna umsebenzi. Yeah. Ziningi izinto abantu abayele enyangeni zona. Abanye bafuna ukuhlonishwa ngithi. Mhlawumbe yeah. Uthole isikhulu ufuna ukuhlonishwa. Yeah. Yes, uthwele. Yanasele. Uzokunika vele leyo nto leyo. Hayi ukuthi uNkulunkulu umuntu okhohlakele ophucanayo mayekuphile. Njengoba wemnike iwisdom uSathane. Yeah. Namanje usenawo amaqhinga. Hayi ukuthi akanawo. Yeah. So uzokwenzeka ukuthole leyo nto leyo aqinise. Kodwa in return, fanele umkhokhele nga something.
Yeah.
Believe you me, uzokutshela ukuthi hambe ohlebe imbuzi, hambe ohlebe inkomo,
but
aim ukuthola igazi lomuntu because usebenza ngegazi. Yeah. Lama demons ukuze asebenze more, they need blood. And the blood uzoyithola kubantu, uzothola kuwena.
As flip the script from abomama singene kubo baba, dominator kakhulu, asithi ngesilungu i rife gangsterism.
Yes.
26, 27, yeah. 25. Uh-huh. 28,
yeah.
Rav 3, Rav 4.
Yeah.
Bonke labo bantu labo bayavuta. And into yakhona esebenza is sacrifice, kusetshenzwa ngegazi.
Yes.
So would you identify that as the forces of darkness as well?
You know, I'll tell you the honest truth. Kubafana bayibiza ngeenamba like 26, 27, 28. Emantombazaneni, ijele lilodwa e-Eastern Cape laba bebizwa khona umuntu asho ukuthi hayi mina ngiyi-26. Most of the time ubona ngokwenza kwabantu. Angithi 26, okay, thanda imali nani. Ubona ngalokho ngendlela e-wrong. Kuyashayana, kuyagwazwana.
Yeah.
Mina ngeke nga-experience ukushaywa e-prison. Ngashaywa, we understand. Ngashaywa, literally ngashaywa. Ngishaywa umuntu. Asekho isizathu angishayela sona. Ukuthi nje intombazana idlala emkhulekweni, ngase ngiyamkhuza ukuthi hayi no girl, ungenzi kanje uma ngabe kukhulekwa.
Yeah.
Ngathi uma ngiphuma sithi hayi wena uzenza ngcono wayengishaya. You understand? Ukuthi vele kingdom of darkness, vele yona ithuma uSathane ukuthi umuntu ukuthi akenze akakushaye. Maye sengishayile, uNkulunkulu wanginika amandla ngangaphindisela.
Yeah.
Wangishaya, ngqubuze egrillini ngangaphindisela. Reason why ngacela i-strength uNkulunkulu, ejele akunandaba ukuthi ubani okushaya iqala. Uma ke waphindisela, kunama-privilege owaphucwayo.
Yeah.
Because uyaclassifywa uma ufika.
Yeah.
Ufika ube u-B, uma uphethe kahle uye kwa-A, kanjalo kanjalo. So mina ngaba u-A ngaze ngayophuma. Uya understand ukuthi ukube mhlawumbe ngaye ngaba u-B, kwakuzokwenzakalani. Ngoba mhlawumbe kuze uma sekufanele ngiphume, livele i-record lokuthi ngalwa.
Yeah.
We understand uSathane ufuna lokho. So
both.
Nje yeah. So nje ubona ngalokho ukuthi hayi shembe bekungeyena. Amandla obumnyama.
Yeah.
Yingakho ukuthi kune script lesu Ephesians 6 esithi nje ngaso sonke isikhathi fanele sigqoke full armor of God, the helmet of salvation, breastplate of righteousness, the shield of faith, the sword which is the word of God and shoes of peace. So fanele wazi ngisindisiwe ngiwumzalwane. Ngaso sonke isikhathi fanele uhlale udiligent. Wena uma uxabana nomuntu awuxabani nomuntu, there is a force behind.
Yeah.
Ungalwi nomuntu, akuyena lo yilomoya. Bese wena ukukhulekela lo moya.
Yeah.
Uyabo ungabheki umuntu.
Right.
Yes.
Bakithi bakwethu ngiyanizamela. I think I can foresee the second coming kasisi Nokthula Dumakude. We have to pack it somehow, but now that will actually open another door for part 2.
Yeah.
Or chapter 2 last so figures unpack khona. So just before we wrap up, kunabantu abakhuluma ukuthiwa hey before we vala chief, kune 7 akhulume ngayo kune 40. Akhulume ngayo. So we want to understand whether icebo likaNkuluNkulu lafeze ngempilo yakho. They said 40 years. Basilahlele egcineni la uzophuma khona ukuthi lento yabonakala vele ukuthi yagcwaliseka impalo yabangcwele okanye kwenzakalani before si-rap.
Before si-rap butheba ngizothi nansi incwadi eshoyo engaendapha ngibhala incwadi.
That's right.
Isivumelwano sami noNkuluNkulu. Ngibonga ukuthembeka kaNkuluNkulu ukuthi uNkuluNkulu uthembekile wathi lo 40 uzophenduka obo 7 kodwa mina fanele ngibe obedient. And ke ngizokutshela ukuthi ekuhambeni kwami noNkuluNkulu ejele ziningi izinto angirivelele zona. Even ukuphathwa kwezwe as a whole.
Yeah.
Ungibonisile uNkulunkulu ukuthi ngiyayithanda iSouth Africa. But ngifuna iSouth Africa ibuyele back to me. Sizaba ne-covenant. yokuthi South Africa fanele ibuyele back to God. Wathi uNkulunkulu ngibe naye covenant no Noah, ngaba naye covenant no Abraham. UNkulunkulu uthumana nami nobani? You understand? Mina akwazi ukushuthi messenger. Mina ngikwenzile uNkulunkulu akushilo. Ngathembeka uNkulunkulu kwaze kwabe ngiyaphuma. Nangempela ngabhala incwadi ejele njengoba ikhona isivule ivumelane sami noNkulunkulu. Enye ithi the voice of the most high, kulalela izwi kaNkulunkulu. Enye ithi from pit to palace. Wathi uNkulunkulu ke uzidedicatela kuRamaphosa le ethi who is the leader. Ngoba uNkulunkulu in everything that we do, uNkulunkulu uyi leader. Whether we like it or not, uNkulunkulu useyi leader. Ufuna South Africa ebuyele back. Kushaya umthetho kaNkulunkulu. Exodus 20 verse 1 to 17, imthetho kaNkulunkulu. Because izwe lethu elikaNkulunkulu uyalithanda. So yileso sivumelano esinaso and ziningi kakhulu izinto ezibalekile. After 7 years, ngathola nje mina sengibizwa, kwathiwa Nokthula uyabizwa, ngatshelwa kwathiwa ngenxa yokuyiphatha kahle. U-president uthe abantu abayiphethe kahle abangenawo ama cases a strong futhi abayiphethe kahle bayaphuma. Babheka ke bathola ukuthi ngenzile theology, ngenzile itifiketi ezi-27 ngaphakathi, ngabhala neyincwadi. So ke kwathiwa hayi ke uyaphuma, ngaphuma kanjalo.
Yo, 40 to 7 years.
Ingakho ngithi nje isivumelwano sikaNkulunkulu. So nje you cannot take away that isivumelwano sami. Ukuthi izinto ezenzeka kopoil and salas. Ubuza ukuthi yini uNkulunkulu akwenze yona manje. Akubheke. So mina ngizibonile zenzeka. UNkulunkulu eqabula ijele ku-40 years eliphenduka luba u-7 years.
Yo, i-grace ne-favor kaNkulunkulu.
Yes, and must
be obedient ngoba uphinde kaningi indaba yokuphila.
Obedience, yona mfana ngifunde ukuqamba amanga, and mase ngiphumile ke ngahamba ke namanje ke ngisahamba leyo journey eshoyo ukuthi fanele ngihlangane no-president, ngabonana no-Babusihle oyiprogad eyi-premier yase-KZN, nangempela ke wangihambisela i-message, and I strongly believe ukuthi ngisazombona u-president ngimtshele i-message yakho ukuthi uNkulunkulu uthini, ufuna
isivumelwano sami noNkulunkulu. I hope nibheme nakholwa kuzwakele namhlanje sinokuthula. Thank you so much ukuphonsa sivivaneni. And I hope this is just one of many. You know, last baleng incwadi la go against the wall, and I try not to depict or imitate abantu.
Yes.
This is just a raw, you know, information, raw talent, ne gift, umuntu pouring heart out, ukuthi at least akwazi ukuthi asize abanye. So I know that you are, you know, also on the ground, working towards ukuachieve into yeimbizo. Angithi understand kahle into yokuboshwa ukuthi umuntu akaboshwe kwenzakalani. So there's a forthcoming imbizo. We did imbizo ngo 2023 and we were part of it, or amongst ama speakers were khona, ngiyazi abo minister Lindiwe Zulu and them bebe khona. So ukubaleka kwalento, and also uzosipa i-date, usiphe nama details abantu if ever se province ina se KZN, sikwazi ukuthi bakhulume no original commissioner. I hope that day bazokhipha also neighbors aziyothamela lo mcimbi nokubaleka ukuthi bezwe na ingqeqe engcwele ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yomuntu.
No, thank you for so much ukuthi unginike lelo thuba. Ngomhla ka 16 eDurban Embilo number 33 Umbilo sinembizo ekhona yabo bonke ama ex convict, and ama ex convict phela aphuma kuma families, obvious ama families siyawamema, and aphuma ku society, i society siyayimema, kunama police involved, we understand, kuno DCS esiyipart of it, DCS asinge sikwazi ukubalekelana nawo, siyipart sikhuliswe khona saphuma soba seyipart yethu. Thina ke sithi njengoba kune crime rate e high iska high, thina yinto esingayenza ngoba sesike saboshwa, and as ukuthi kube ne-generation eloku iqhubeka iboshwa. Kunabantu that are re-offending every time. Siyabhekelela ukuthi yini eyenza ukuthi abantu bare-offend. Sibize no-Department of Employment and Labor ukuthi ake ningeneleleke ke manje. Nampa abantu siyakhala ukuthi ama-criminal record, asikwazi ukuthola imisebenzi. So yini esingayenza? Umama, u-minister wa social development, naye siyafisa ukuthi afike, because socially abantu baya-affecteka. Yes, kumnandi umkhiphile umuntu waphuma, but mayifika ngapha ngathi ngaphandle uthola ukuthi akamukeleki, lo muntu usefike washintsha ngaphakathi kodwa ngaphandle akamukeleki, we understand, kwenziwani. And the end goal ya lento mina ngifisa ukuthi kube nani ine center ebhekelele labantu. Kunabantu abaphuma sebeshintshile kodwa uthola ukuthi mabephuma emphakathini benzakalani, abamukelwa, bese umuntu umnyango ovulekayo owejele. So uthola ukuthi ama center amaningi akhiwe abe yifaila. Why? Because abantu abayibeki i business part of it. So ke thina ke senze research inokuthula Dumakude Foundation, sabona ukuthi yini yenza ukuthi ama center awe, sabona ukuthi ukuwa sustain akabi khona umuntu kuba khona leyo mali ukuthi hayi ngephe umuntu okhona uzothola let me say imali engaka ngokuba khona ku inmate but ke ukusustaina lento ke isustaineka kanjani sabona ukuthi okay fanele sibe nama programs yingakho fanele sihlangane ne department fanele kube nama skills development awenziwayo then u agriculture now fanele kube khona izinto ezenzakalayo kube nama guest houses bafundiswa abantu then ba place eindaweni kutholakala izitipend ezikhona uthola ukuthi emveni kwabantu bayahamba ke manje sebeyosebenza bakwazi ukuyimela umuntu unespirit ethile ekhona ezama ukuintegrate emphakathini emveni kwalokuhamba eyimela then bese silanda abanye nakhona spiritually siyabiz abantu siyabafundisa psychologically abantu sinabo sihamba nabo ijourney ngoba mawuphuma ngaphandle fanele lento siyenze ibe practical mangoba umuntu ebuye ngaphandle ubuye ngenalutho you understand and usaba ngisho ukwenzana ekhaya ukuthintana awuthenge gross mina nje I'm one of those people osaba ukuhlalenzelwa izinto you understand so manje mawusufika usuthengelwa isinkwa usuthengelwa icathulo uyayibona so if ikhona ikhaya linjalo usebenza no DCS uthole sine database mangabe befika bayafika bayasitshela ukuthi okay ubani uyafika uzala ingehla icrime sikhona njengoba singama ex offenders nawe you are part of it but Themba uyazi sihlangene no but bese owandile no mbopha I mean no Sindi baningi ama ex convict azimisele and aphushayo obona ukuthi labantu bazimisele it's not like sisebenza nombani ozobuya phoxe along the way useyaboshwa no siqale phela nathi screen ukuthi okay ubani ongasebenza naye yini igalela selenzile emphakathini siyababona ama guys ayasebenza gcwele all over the show ayahamba ezikoleni now but Themba yakubona uyahamba yonke indawo but ukuthi igovernment ayibone police sikhona siyacela uncedo siyafisa ukusebenzisana nawe because at times sithatha lokho kungekho kwethu okuncane uthi uyayizamela ibusiness usebenza ngayo ibusiness ufake yona ke manje you understand so nabo siyafisa ukuthi ngempela akake bavakalelelwe babona ukuthi siyafisa and kwisona umongameli ukhulumile wokuthi o local mabesebenzisane no nama ex convicts but I budget yalokho because fanele kube ne budget awukwazi ukuthi asebenzisane mangabe ngesikoleni ufika esikoleni ufundise uhamba ikole like KZN mina ngihamba impangeni yitheku onanda emveni kwalokho how siyabonga uyay understand le nto leyo at the end of the day now uyayifisa into ezongena kuwena but siyayinxenxa igovernment sikhona sicela ukusebenzisana ake nibone nathi sizimisele nani siyahamba ama shelter siyahamba emigaqweni abantu abahlala emigaqweni kodwa phela nathi nkosama ake nibone ukuthi khona sikuzamayo kube khona ukufaka izivivanweni I thank you.
To God be the glory for what he has done. 16th of May, Umbilo. I pledge I'll be the MC on the day. The Most Wanted is coming to Durban. So keep well and stay blessed. And have a happier Sunday. I know you are going back to Durban.
Yes,
I pray for traveling mercies. Now. And thank you for the pledge. And I know ukuthi bakhona abaningi abayoguquka abayophenduka. Bayobakufuna, but ama numbers are khona. Nembizo, make sure ukuthi sifaka ama straps so that wonke umuntu athole imininingwane khona. Keep well and stay blessed. Salute.
Thank you so much.